Zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile.
Zangozi, vuka. Zangozi,
Zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Vuka wena, vuka wena, vuka wena. Vuka wena, zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Vuka wena, vuka wena, vuka wena, vuka wena. Zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Vuka baba, vuka wena, vuka wena, vuka wena. Zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Zangozi, zangozi, vuka bengithi ngiyadlala kanti usufile. Vuka wena, vuka wena, vuka wena. Vuka wena, vuka wena,
vuka, vuka.